Molo mahlobo bani mngeleli igama lami ngingudokotela waphula amakhora ku Instagram ngicela ungilandele @king_langabi kudutshulwe kwabula umlisa neminyaka ngu 33 ubudala endaweni eyimjondolo yasekanelands isifundazweni sakwazulu natal izolo ntambama owesimamushela bezimo eziphuthumayo bereaction unit south africa ngabo 5 ntambama ecelela lo mliso belimela usizo onogada kanye nabosizo lokuqala berusa abaphuthungise ngokushesha ke kustation road ekufikeni kwabo umphakathi waqondisa amalungu erusa endaweni eyimjondolo lapho indoda bebekuvulandwayo yophake kakhulu ngenxa yokulimala kwayo abeRusa bathi kuthe uma ke bemxelonga lo mlisa bathola ukuthi usale namanxeba okudutshulwa ekhanda emqaleni kayena sebusweni kanti ke ubesethule njengoba ke eduze kwesidumbu kuthola kamagobolondo amathathu asetshenzisiwe kayena inhlamvu 9mm hollow point imbiko ihlongoza ukuthi umsolwa ufike lapho okuhlela khona umufi ekuseni kodwa wafica umnyango wakhe ukhiwe omakhelwane bamazisa ukuthi umufi ubengekho ekhaya ngesikhathi lo mlisa ehamba waphinde ke futhi wabuya ufike kumufi ke kuthiwa ke wamazisa ukuthi ubefuna ukuqasha kuyikamelo kuyena umufi kuthube ke semleleyo ngokuthi ke useyemsebenzini kodwa ke uzomkhombisa igumbi ngesikhathi evala umnyango wakhe umsolwa okhipha isibhamu omdubula amahlandla amaningi kanti ke ubesebaleka endaweni isigameko ehamba ngezinyawo umngane kamufi nozwa kwabo abasebenza naye abahlala kule mjondolo uDutshu wabulawa ke emzini wakhe ke ngolwesihlanu kulangomhlaka 3 kuyonakele inyanga lezi zinto bezokuhlungumela ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi uthini uvulo wakho lapho kwi comment section ngakhohlwa ke ucindezela like button ne subscribe button ongilandela ku Instagram it's @king_langabi from me sumdakadaka ngithi sanghembe.